He's a dinosaur from our imagination. And when he's golly cooked, we call a dinosaur sensation. These girls are big and small, they come from lots of places. And after school they meet to play and sing with happy faces. There's just lots of things like how to play pretend, ABCs and 1, 2, 3s and how to be our friend. Barney can be there with us whenever we may need him. Barney can be your friend too if you just make believe him. Da 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 da